ushuda. Kwa kweli nimepitia changamoto nyingi za maisha, Baba Mungu uliniepushia, nimeanza maisha mapya.
Records.